Ko tā te karere he kawe I te tika ki te iwi Māori me te iwi whānui o Aotearoa. There's big issues for 2020, 180 years since the signing of the treaty, the Tokyo Olympics, and of course, the election. We'll be analysing the Māori seats and where they go. Te mahi tahi tātou, ka te tuki I a tātou. Te Karere returns on Monday at 4 on 1.